kuyamba tizokuti bungo la mesea likukhalira maiko 80 aku East Africa maiko amene wa ena ni Malawi, Zambia, Tanzania, Sudani, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Zambia. Kufunikira kwa mesea kwa kuti kuyamba ndi bungo la mpingo ndi kuti maiko 80 amenewa ma Episcopal Conference wonse kapena mabungwe a mabishop maiko amenewa alumikizana pamodzi. Chifukwa chani alumikizana pamodzi chifukwa chakuti maiko amenewa muli zinthu zofanana, chikhalidwe chofanana, mavuto ofanana, ndiponso zabwino zambiri za chikhalidwe chathu zofanana. Nchifukwa yake maiko amenewa analumikizana pamodzi kupanga ndithu bungwe limene la AMECEA. Kufunika kwake ndi mabishop, ansembe, asistere ndi akristiani ake. Ndakuizana kuti tieni tifalise uthenga wa Ambuye Yesu munjira imodzi, mumodzi ndithu, chifukwa zimene tikuziona ndizofanana, zimene moyo wathu ndiofanana. Ngakhale chikhupiro chathu tithe kufalisa munjira yofanana. Choncho bungwe limene lofunika kwambiri chifukwa tikufuna mumodzi tifalise uthenga wa chipulumuso, uthenga wa Ambuye Yesu.
Ndiyetu ni mafuna kudziwa, munakhapo ni msonkhanongono umenewu muchaka cha 1979, kumaso munakhanawo msonkhano umenewu muchaka cha 1995. Kumano ndi zabwino zanji zimene dziko ngati Malawi lapeza kuchokera misonkhano ngati imeneyi?
Ndi zambiri. Poyamba ina amene ndikunena panopo kwa Akhristu onse achikatolika. Kupyolera mbungwe la AMECEA ndinaphunzira ku Catholic University of Eastern Africa kukuwea. University imeneyi ili ku Kenya. Ine ndinaphunzira konko. Lero ndine bishop wa mpingo wa Katolika kuno ku Malawi. Tili ndi ansembe ambiri amene anaphunzira ku sukulu imeneyi. Tili ndi asistere ambiri kumaso a Kristo eni ake amene anaphunzira ku sukulu imeneyi. Choncho ndikofunika kwambiri. Kachiwiri, taonani, miphakati kapena malimana. Miphakati kapena malimana anapangidwa kudzera mbungwe limeneli. Lero Chikristu chikukula kudzera malimana amene anapangidwa kudzera mbungwe limeneli. Taonani bungwe lija la CCJP kapena la chilungamo ndi mtendere linapangidwanso kudzera mbungwe limeneli talumikiza na maiko onse 8 kuti chilungamo ndi mtendere zifalikire maiko athu. Kumaso pali china chimene tikuchita chimene ndithu maiko amene wawa tikupita nawo sogolo nkhani ya kupemphera mchikhalidwe chathu pa chizungu ndi matchula incarceration.